Mind Music Affair.
Yeah, 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 yeah. Michael Wirio.
Nick,
look on you. Kakuwa mutima, mukama tuwala. Kakuwa bulamu, mukama tuwala.
Sina mufuna banjo kerera basinga basekerera mukama yakwata mwembera nejuka kadinyirira kasepe kabala nyumba zimba bula yangenda kadinyirira kasepe kabala nyumba zimba bula yangenda
kakuwa mtima mukama twala
Sobola, 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 sobola.